Bayethe wena waphakathi wena ungangazindaba libito lami ngingumasiko Dlamini lekubutheka ngingivundle emgweni babe wami ngumntwana ngosi sibona ngaye esigombeni induna yami ngumatsinana amosa ngisukuma nje lapha ngiva lelunga leParliament nalibeka likhuluma ngendlela yekwakha kuthula kunetintfo letendekako lemimangweni letibanga lokuthi kugcine sekude lokuthula tilamangweni kubobabe tiphindze tenyuke tiye emahhovisini latside emahhovisini abobabe bondaba zabantu nasemahhovisini abobabe bo-RA nakwendeka tindzaba kude kungavani kahle noma kungaboni ngasolinye lemimangweni ukhanza kusekubalekwa-ke kuyewa lemahhovisini le mahhovisini ufike uthole ukuthi le ndzaba ayidekeki ngeliciniso engabe live belingenda njani
mbuto mbuto boss beka buta nje lo mbuto wakho jalisa
engabe live belingenda njani kuthi la mahhovisi akube mahhovisi nakhona umuntu lokhona khona tawuma eqinisweni leliciniso ngilikhanza likhulula lelive mine ngikhanza ukuthi ngeke kube lo msindo sicela nje ukuthi mane sakhelwe kwekuthi kube nekwesaba la kulelo hovisi ungendi lokufunwa nguwe ungabhashi nami mhlawumbe angani noma ngisebenzisa igama lelibi kepha nje kube nelivala bayethu wena waphakathi
bayethu ungakaphenduli nkosi buya ma buya ma kutawubuta tawuthatha nje kabili mlangeni aphendule sho sekusele babili-ke bonkosi la